Okay, iChiefs indiyo kodwa impili yaqhubeka mfethu. Namhlanje sinexi to the Queen of Africa, bathu Brenda Fassie waseLimpopo. Queen baba uMakhadzi, igama lengoma iMagear featuring uMr. Brown. Without much isikhathi mfethu, sodwadla kuyona fast.
Yezwa. Yezwa yini? Mina ngisacifaza la wena ucifaza ulike.
Afrika igama lengoma iMagear. Okay. Yeah. I-analysis yami nje first. Look at me acting like you expect of ilonto. Okay, ngifuna ngisho ingoma itswebu na. Kodwa
Yeah, I can do negative now. Okay. Then it's handy. Study. Then it's handy. Ile sine lokuqala le ba amazombie khona intemplation is le ngoba ihlukile ayijwayelekile especially kulo mculo lo wa Makhadzi ngoba sikhathi sithingi first obviously vele bazodansa ne kodwa kungcono if kukhona I into ehlukile kungayo ngishathiwa futhi ngishathiwa I meshathiwa bazodansa kuleyo sine kodwa at least futhi khona ukuthi okay ba amazombie ke la bese kuzoba khona le yasemakhontenini ha nakhona in setting e right cuz Makhadzi bethu again umuntu wase makhontenini yeah okay ngiyathanda leyo shit man ayazi nanti ngizoyisho ngale ngoma okay angazi ngithini salute bethu futhi usuze wafika la ngeke wesasunginikeza noma u like noma subscribe lapha ngeke bethu awu salute my bro.